sometimes ne, even though ndingafuni uyenza into, but I have to because ekugqibeleni if andivukanga ndazothengisa apha, so tya ntoni ngomso.
Into yelantu kaye dancing, I've made a sacrifice because I'm able to provide for myself and my family.
Abayazi kodwa emakhaya uba kwezi ndawo sisebenza kuzo siyacinezelwa, and yet we have underlying things like black taxes.